tikulandireni kwina kulikonse komwe muli yakwanaso nthawi ija timakupatsirani programu ya taxes today kuchokera ku Malawi Revenue Authority MRA dzina langa ndi Aubrey Kusakala ndipo lero tikhale tikucheza ndi bambo Pochi Suse amene wanda manager a Fast ku South akhale akutifotokozera zambiri zokhudzana ndi road block funso limeneri tiafunsa kuti road block nchiani posachidwa pompapa koma tifuna kukudziwitseni komanso kukumbutsani cholinga cha program imeneyi ndichofuna kukudziwitsani kuphunzitsani komanso kuunikirana zambiri zokhudzana ndi msonkho kuphatikizapo kudziwa mmene MRA imagwirira ntchito zake mdziko muno ndikulandireni mprogramu yathu bambo Pochi Suse muli bwanji
tiribwino kai
tiribwino zikomo kwambiri tatifotokozereni makamaka kuwauza amene akutionera pakadali pano tikati road block ndijani malingana ndi inuyo aku MRA
road block ndi malo kapena kuti ndi chinga limene limayikidwa pakati pansewu kuti maofisa athu aone katundu amene akuchokera kunja kapena akupita so kunja mwachidule road block ndi malo amene timapangira chipikisheni katundu amene akuchokera kunja kapena kutuluka kunja kuti tione sese kuti kodi walipira msonkho motani ngati alipita msonkho bwinobwino katundu timalola kuti azipita koma ngati sanatero timaayimika kuti tionesese kuti oo alipira motani ngati nkotheka kapena ngati nchofunikira timawuza kuti waja alipire msonkho owonjezerapo tiziwe kuti road block imathandiza anthu amene ali abwino amene amapereka msonkho bwino m'maboda akalowa ndi katundu wawo amalowa bwinobwino koma pali ena achinyengo amene amakhoza kudusa opitirira ma road block kapena njira zina zosaziwika kumalowa mdziko muno kuti katundu wawo adzagulisenso muno pali ena amafika pa road block inde olo pa boda ndi kulipira katundu wawo koma kulipira mwachinyengo popereka ma invoice kapena zikalata zogulira katundu zachinyengo komanso akhoza kunena kuti atenga katundu wa mtundu wina pamene sindiye anatenga katundu wa mtundu wina ndi ma road block amakhalapo kutcheka zinthu ngati zimenezo chachikulu amachita protect kapena kuteteza anthu awo ali achilungamo amene amadusa pa boda bwinobwino ndi kulipira misonkho yawo kudziko la Malawi bwinobwino molingana ndi malamulo a dziko lino la Malawi
amenewo ndi bambo Pochi Suse kutifotokozera zambiri kuti kodi tikati road block ndichani ndi atifotokozera kuti ndi chinga tikudziwitseni kuti pamene tili pano ndi pa Rilangwe road block mu mzinda wa Blantyre ndipo pamene a MRA amagwirapo ntchito zawo zosiyanasiyana ndiye kumbuyo kwathuku achisuse tikuonanso anzathu achitetezo a Malawi Police akutani amenewo
zikomo kwambiri a polisi amenewa ali pamene pa kutithandiza kugwira ntchito yathuyi monga mukudziwa ndana kuti road block iyi imatcheka katundu amene tikuona kuti katunduyi anthu amulipira motani alipira bwinobwino kapena sanalipire ndi iwo amachita provide chitetezo kapena amapereka chitetezo kwa ma officers amene akugwira ntchito ngati pangapangike chiwawa chilichonse mukudziwa kulipira msonkho si aliyense amene amakondwera kuti azilipira msonkho iwowa amatiteteza komanso pali katundu wina osiyanasiyana anthu ena amakhoza kuzembesa mifuti imene zinthu ngati zimene zozo iwowa ali pamenepa kutithandiza ngati amozi mwa ma officers amene tingagwire ntchito bwinobwino kapena kuti tigwire ntchito bwinobwino yotolera misonkhoyi
ndifa chani ma officers anu a pa road block amatha kukweza mtengo wa katundu yemwe waunikidwa kale ku boda tilekeze ku Mwanza akudutsa pano pa Rilangwe pali zifukwa zenizeni
IMRA amaunikanso monga mmene ndakuzani amaunikanso katundu kuti kodi katundu ameneyi walipiridwa motani alipira bwinobwino kapena ayi poona zimene zozo katundu amene sanalipiridwe bwinobwino anachita misdescribe kapena kuti sananene zoona za katunduyo kapena kuti ananena mitengo yabodza ya katunduyo kapena kuti ananena katundu wawo kuti akuchokera dziko lina pamene akuchokera dziko lina chifukwa zimene zinso zili ndi kuthekera kosintha misonkho ndi ifeyo timaona zimene zija ndikuwawuza kuti katundu uyu mwene akukwezanso koma sikuti ndi katundu yense amene timawuza kuti awonjezere chifukwa anthu amakhala kuti iwo alipira bwinobwino ndi katundu amene wa anthu amene sanaduse pa boda kapena wanthu amene ananena mwachinyengo yekha ndi amene timalipira koma pa boda tiziwe kuti pamadusa anthu ambiri mbiri m'maboda athu anthu amene ali achilungamo amene ali achinyengo ochepawo ndi amene ma road block anayikidwa kuti tizigwira anthu amenewo komanso ndi kuwalipirisa katundu wawo kuwonjezera izizi zimachitika kuti tipereke fairness pakulipira kwa misonkho chifukwa munthu tiyerekeze kuti wangodusa ndi katundu wake monama mwabodza akupitisa mkati mkumakagulitsa amakhala ndi mwayi waukulu wokuti apange business pamalo chifukwa katundu wake sanalipire msonkho cost of business kapena magulidwe amakhala ochepa and amalipira amene amagulitsaso mochipa kusiyana ndi anthu amene achilungamo adusa pa borders ndiyeno ma road blockwa ali pamene pakuthandiza zimenezo sikuti ndi katundu aliyense amene timachita uplift yekhayo wapezeka ndi zifukwa
ndi mmene motoume tikuchezera ndi bambo Paul Chisuse aku MRA ndi a manager a FAST ku Southern Region akutifotokozera zambiri zokhudzana ndi ma road block amene a MRA amayika malo osiyanasiyana misewu yosiyanasiyana mdziko muno tibwerenso banji tikangotha kuonera uthenga uwu kulandiraninso ku programu yathu ya Taxes Today imene ikupezani ndithu kuchokera ku Malawi Revenue Authority MRA tikukambirana zokhudzana ndi ma road block ndipo amene tikucheza nawo lero ndi a Paul Chisuse a manager oyang'anira za FAST amenewa ndithu amagwira kumene ku chigawo chakumwera Southern Region kulandiraninso bambo Chisuse
programu
yathu zikomo kwambiri tatifotokozereni kodi pali nthambi zinanso zaboma zimene ziri ndi kuyenerezeka kapena udindo owunika katundu kapenanso mwina ku komesa msonkho ndithu pa msewu kupatula inu ya MRA pa road block
zikomo kwambiri obre ndifuna ndinene monenetsa kuti MRA inakhazikisidwa kuti izitolera misonkho mdziko lino ndiye akamapanga tikamapanga chipikisheni apa ndi MRA imene imapanga chipikisheni pakatundu otuluka komanso olowa mdziko muno kuti itolere msonkho palibe bungwe lina lililonse limene liyenera kutolera msonkho koma pali mabungwe ena monga police pali immigration pali forestry pali a veterinary ndi ena amenenso amakhoza kumanga matchinga awo kapena ma road blocks pa nsewu chifukwa cha zifukwa zina zawo zionesesanso kuti katundu amene akulowayi akulowa bwino koma osakhala chifukwa choti atolerepo msonkho Amalawi Revenue Authority ndi okhawo amene ali ovomerezeka kutolera misonkho ngati wina angakumane ndi munthu wina wabungwe lina kapena woyenda wina kuti afuna atolere msonkho pakatundu olowa kapena otuluka munthu amene yuyu ayenera kupanga ripoti akhoza kupanga ripoti kuma ofisi zathu amene ali a MRA amene angaone ali pafupi komanso mwina akhoza kutiyimbira mafoni awa 0 1 8 2 2 5 8 8 kapena akhoza kuyimba 0 8 3 9 8 6 2 0 0 kapena 8 3 9 5 8 2 2 0 akayimba kumafoni amene wawa munthu ameneyi athandizidwa komanso pali anthu ena mwina tikhoza kuona anthu ena akuzembesa katundu mwachinyengo mukhozanso kuyimba mafoni amene wawa kuti ifeyo tithamange monga mukuona timu imene ili pamenepa imayenda usiku ndi usana pamenepa timagona pomwepa timasinthana komanso tili ndi matimu ena mutaona tili ndi magalimoto ndi apolisi watimazungulira zungulira usiku kuti tipeze anthu amene akuthawisa katundu koma wina asaza kunamizeni kuti akulipiriseni msonkho amene siwa MRA
pomalizira penipeni mwina tatifotokozerani langizo lanu lomaliza kapena mawu anu omaliza kwa onse amene akutionera
Malawi Revenue Authority inakhazikisa ma road block ngati awawa kapena matchinga poteteza anthu amene achilungamo amalipira bwinobwino katundu wawo m'maboda choyamba chachiwiri kuteteza dziko lino kukatundu amene amabwera osalolezeka dziko muno komanso timafunsa aliyense kuti apereke maimvoisi aka kamadusangati apa poteteza anthu amenewa o anthu amene amalipira bwino kuti asamakhale ndi unfair advantage kapena ena ake asamakhale pamwamba pa mabusiness awo koma kuti mabusiness onse akhale chimozimozi pakhale chimozimozi popanga mabusiness mudziko muno ndiye ndikupempha kuti onse amene amayenda ntchire musamayende ntchire tazizadusani m'maboda bwinobwino kumalipira katundu wanu bwinobwino kuti mukamafika kunoko musamavutikenso kumatchekedwa ngati apa kumachedwesedwa kuti mulipire matop up kapena kuonjezera ndalama zina komano muzingodusa bwinobwino popanda chifukwa china chilichonse china ndichokuti timathandiza dziko lathu tiye tithandize dziko lathuli polipira misonkho imene malipira
kumalizatu kumeneko kucheza ndi bambo Pochi Suse amene ali a manager a FAST ku Southern Region Malawi Revenue Authority kukambirana zambiri zokhudzana ndi roadblock kapena kuti chinga dzina langa ndi Aubrey Kusakala tidzakhalenso limodzi mprogramu imene ya Taxes Today nthawi ina mwakomanonse kumbukirani lero tinali palilangwe mu mzinda wa Blantyre bye bye.